afashwe ari kareba bakavuza induru kwerega ngo ahongo bagomba ngo gusenyura umugambwe mu cyamake umugambwe wabo usenyurwa nuko abantu bavuze kuri ariko bo nyene hagati yabo bariko baraganira ibyo biba bariko baraganira ubutegetsi kuri bo iyo se definition yo gusenyura umugambwe definition yo gusenyura umugambwe ni mu gihe abanyagihugu bababaye CDDFDD tanga imihoho kweri haragaza cyabi ndi mu maze mw'iminsi ngo propaganda ngo mukure ho ngo Evariste ngo muzane wundi mukandida absolutely not na Evariste arahakwa amajwi mushobora kumukorera ibintu nk'ibyo muvuge ngo mwoguma mu kubutegetsi muyobora abanda barundi abarundi nimwaguma mubayobora muri iyo system ni kuvuga abarundi nabo definition nuko abarundi twese tuzuba turi bijuju ibi bintu birasesemo
Mwiriwe canke mwaramutse banyanywanye bacu mukurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV ishene ya YouTube ibashikiriza makuru atandukanye abavuga iryanino tukabashikiriza yavugwa muri politike mu gisata cy'umutekano tukabavushikiriza inkuru zivugwa mu kibano ndetse no mu butungane bavyagiye biravugwa mu binyamakuru n'andi makuru menshi abagenda agarukwako kuri no genekerezo rya munane z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 tubazaniye amakuru adasanzwe kubiriko biravugwa mu butegetsi murano makuru turaza kubashikiriza inkuru nyinshi ziri kugaruka ko cane turaza kubabwira kubidasanzwe ibara ryahatswe kugwa mu rubanza umushinga mateka honorable Agathon Rwasa shingishije kubera ukuntu yatswe umugambwe wiwe Agathon Rwasa rero akaba yari yashingishije urubanza kubera ko avuga ko umugambwe wiwe yawunyazwe mu buryo budakurikije amategeko ariko nanone abandi bakabona ko Agathon Rwasa yatswe umugambwe kubera ko ubutegetsi bufise ubwoba ko Agathon Rwasa ashobora gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu kuko muri kino gihe ubutegetsi bumaze kunanirwa kandi ko ataco bwamariye abarundi bibonekera umwe wese gutyo ubutegetsi ntibwipfuza amahiganwa mu matora kuko bazi neza ko atajwe bashobora kuronka turaza kwinjira kuri ugo rubanza tunababwire iby'ubutegetsi bwakoze na kamara maza ibara ryahatswe kugwa byo bavyagenze gute ese Agathon Rwasa azoja mu matora y'umukuru w'igihugu nkuko bamwe nabandi bariko barabivuga ko azoja mu matora mu minsi iheze mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo kuri Eripe yaravuze ko azoja mu matora nk'abandi barundi bose ukuri kwamye kandi ko amategeko abimurekurira hari n'abari bavuze ko Rwasa ngo yo bariko arategura kuja mu wundi mugambwe kugira abariho yamamariza murano makuru turaza kugaruka kuri ivyo vyose turaza kandi kuja ku bindi biko biravugwa cyane
bishu ruhangana na abarundi abarundi baguye uruhagarara benshi bishwe n'ubukene bishwe n'inzara ivyo bibanza abantu babesha ngo barakora bagahembwa ndabarahiye ndabarahiye uhoraho imana yo mwijuru kata muntu numwe muri bo asanzwe yavyiyitiriye atarabo bagabo mubona ejo yubakinzu hari umuntu yanyambwira ati ahubwo dufashe atubu hari n'indi ngeso barivye barahejeje kubakira abana babo inzu zabo mu cyamake atubu naho bariko barubaka ico bita ngo inzu y'umwana wanje kuko nta muntu numwe ava ku rugamba afise zero money ava ku rugamba afise zero money mu myaka 10 agacaba umubiliyoneri mu madorari ntibishoboka na gatatu ivye
vyose turaza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye iyo yitwa Vanessa arakunda gutanga ibyumviro kubera mu Burundi ariko akaba hari n'ibyo avuga bamwe nabandi babona ko ari amabanga gutegetse utabugomba kaje habona ariko asesanguye ugasanga harimo n'ibyo kuri turaza kubikurikira muri ano makuru dufise inkuru nyinshi cyane zivugwa muri politike n'umutekano ano makuru yacu nkabangira tuyatangurire kuri no nkuru ice ku masonga ni nkuru yo gutabariza uyu yahoze ari umujenerale ni numwe mu bagwanye urugamba na CNDD-FDD ariko muri kino gihe akaba atorohewe n'impahazwa aho umuryango wa Koloneli Muporo ubandanya kubaza amakuru y'uwabo inyuma y'indwi zibiri Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo asohowe ibuhero rikuru rya Mpimba akajanwa n'abakozi b'iperereza. Abaryango bibe bavuga ko kugeza ubu atagakuru kuwabo bafise. Umwe mu bana biwe iyo ari mu buhungiro yagize ati turasavye mubandanye kutubariza iyiperereza ryajanye umuvyeyi wacu nuko amerewe. Kugeza ubu turahagaritse umutima kubera tutamenye neza abamujanye iyo yajanywe n'inge napfunzwe muri kino gihe. Na birya vyuko yakuwe mu mpimba twabimenye tubisomye kuri runo rubuga. Ubundi ntaco umuryango wari wamenye. Umuryango wacu waratotejwe bidasanzwe. Twebwe twakuze batubwira ko umuvyeyi wacu ari intwari yagwaniye demokarasi. Iyo duciye muri za kinama aho hose abo bose abaho bose batuyagira ngene umuvyeyi wacu yabagwaniye akabatabara mu bihe bitoroshe. Twakuze twumva ari iteka kugira umuvyeyi nk'uyo abantu bama bikugura ubutwari bwiwe. Ubu butegetsi bumaze gushinga imizi twari tuzi ko tuzotunganirwa. Umuvyeyi wacu yari intwazangabo ikora mu biro bikuru vy'igisirikare nk'uko mwavyanditse muri Nyakanga 2015. Umuvyeyi wacu twumvise ko yafatiwe aho yakorera mu nyuma tubona baza gusambagura ibintu byose mu nzu ngo bararondera ibigwanisho. Natwebwe turakubagugwa ngo dusigure imigenderanire papa wacu afitaniye n'abagwanya ubutegetsi. Byari bihe bya kera biba biratuga ibya bihe bya kera biba biratugarutse ko aho abandi batubwira ko ari papa wacu yahoze abatabara tweho byatuje ko uwo dutabaye ari we bahereye ko. Ico gihe rero twamaze amezi menshi tutazi nuko umuvyeyi wacu akiri muzima. Twahereye ngaho turahunga, hari bamwe twahungiye hamwe, hari n'abandi mu bacu tutamenye iyo bateye baja. Kugeza ubu nta gakuru kabo dufise. Twariruhukije umuvyeyi wacu ajanywe mu butungane, gutyo turamenya ko akiriho. Twarababaye twumvise ingene yarafashwe mu iperereza kugeza apfungiwe amezi, kugeza aho yapfungiwe amezi muri toilette. Ariko Imana yaramurinze arajanwa mu munyororo. Turabashimira kuri runo rubuga ingene mutigeze muhengeshanya kumutabariza no mu karenganyo yagiye arakorerwa mu munyororo. Inyuma y'imyaka myinshi yapfungiwe Gitega, murazi ko yazanywe mu mpimba Bujumbura, naho azize ko yagumye asaba ukuri ku munyororo yaraherutse kwicishwa amahiri mu ibohero rya Gitega. Aho guhana uwishe uwo munyororo bahanye data yariko arasaba ukuri. Uko niko umuvyeyi wacu ameze, ntiyegeze ashigikira akarenganyo n'amanyanga. Apfuma yemera ko ubuzima bwiwe bubangamirwa hako yemera kubona akarenganyo. None ubu naho haciye indwi zibiri tutumvise ko yasubiriye gusohogwa. Ibohero rikuru rya Mpimba ajanywe n'abakozi b'iperereza. Ntidutahura ingene umuntu amaze imyaka aciriwe urubanza akurwa mu ibohero rikuru agasubizwa mu busho bw'iperereza. Abana ba Koloneli Muporo turakeneye kumenya ko umuvyeyi wacu akiriho. Turasavye abatwara u Burundi bibuke amagogwa basangiye ku rugamba, narirya benshi muri bo bazi neza ko n'urwo rugamba ari we yarubigishije. Turasavye abanyagihugu bibuka iby'umuvyeyi wacu yabakoreye mu kubatabara bagowe, badufashe gusemerera nimba ubutegetsi budashobora kumurekura. Bupfume basi bumusubiza mu Mpimba aho abiwe bashobora kumugendera. Koloneli Muporo na utazi ko yanka karenganyo ntiyahindutse, niyo maraso yiwe kurya benshi yabatabaye mu bihe bitoroshe, niko nawe abakeneye uyu munsi ngo musemerere mu mutabare. Turashimira cyane runo rubuga rwamutabarije kuva muri 2015 n'ubu ntimudebukigwe abajejwe agateka kazi na muntu muri CNDH. Nabo nyene turabandanya kubatakambira bitwararika ubuzima bw'umubyeyi wacu. Murakoze. Ubwo ni ubutumwa bw'umwana wa Colonel Muporo Leonidas Hatungimana, ariko aratabaza. Ariko by'ukuri hari akabazo gaca kaduka. Ninde azumva akamu k'abana batabariza umubyeyi wabo? Mundwe heze twarasavye ku mukuru wa CNDH 6 Vinyeni Muraba yova mu gacerera gahumuriza umuryango wa Colonel Leonidas Hatungimana nk'uko yigeze kubikora ku muryango wa General Alain Guillaume Bunyoni. Twaramusavye ko yoshika mu busho bw'iperereza nk'uko amategeko abimurekurira, akabaza impamvu abanyororo basigaye baguma bakugwa mu mpimba bagasubizwa mu busho bw'iperereza bakakwa za plaque bagasubizwa kwa bakakwa za parke bagasubizwa kwa OPG. Twaramusabye ko yoja kubaza impamvu abantu bapfungirwa amezi n'amezi mu busho bw'iperereza kandi amategeko atabirekura. Twaramusabye ko yoja kubaza iyo iperereza ryashize Christian Mupenzi umuryango wariboneye mu iperereza, ariko mu nyuma ukumva ngo yarapfuye atanikiziga babonye. Twaramusabye ko yoja kuraba uko abanyororo baho mu busho bw'iperereza, aho bivugwa ko bapfungura rimwe ku munsi hanyuma bakarara ku mikeka yaheze canke kwisima. Twaramusabye ko yoja gutohoza ingene hasigaye hariho abanyororo benshi bavugwa ko babarezwe gufa mu iperereza. Kugeza ubu Sixte Vinye ni Muraba yigumiye mu gacerere. Turasabye inama nshingamateka na nyengu z'amateka nizahagurukire urwego rw'iperereza. Nta kibanza na kimwe c'igihugu gikwiriye guhinduka amacuniro y'Abarundi. Abakekwa ko ibyaha nibapfungurwe, abakekwa ko ibyaha nibapfungwe hakurikijwe amategeko, abagiriye ibyaha hamwe nk'uko amategeko avuga. General Major Eri de Fosse Habarurema atwara Service National de Renseignement nabazwe bino bintu bibera mu rwego ajejwe Procureur General de la République Leonard Manirakiza nabazwe impamvu bino bintu bireka abireka gutyo kandi ariwe akurira inzego zose zijejwe amatohoza. Mushikiranganje Domine Banyankimbona nabazwe inge n'abanyororo baciriwe imanza basubizwa mu busho bw'iperereza bakamara y'amezi n'amezi. Nimba Uburundi usigaranye umutegetsi umwe gusa wimuwe nagerageze yishura ya makenga y'abana ba Colonel Muporo babaza iyo umubyeyi wabo ari. Pacifique nini nahazwe Fokode kenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa 11/2024 nayo yashize ahabona ubutumwa yarungikiwe n'abana ba Colonel Muporo bamusaba ko yotabariza. Pacifique nini nahazwe nuharanira agateka kazi na muntu u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru yariciye ku masonga tugaruke ku zindi nkuru ziri kuvugwa. Twabwiye ko tuza kugaruka muri CNR ndetse na CNDD-FDD. Urubanza rwa Agathon Rwasa rwaciwe. Urubanza rwa Agathon Rwasa habayemo ibintu bidasanzwe, ariko benshi bakabona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataco bwitega ko kuko n'ubutegetsi bwamenje kandi bwamaze kubona ko ataco bushoboye mu gihugu, ahubwo ico bashoboye ngo n'ukunumya uwo wese ashobora kwerekana ibyumviro bitandukanye n'ibya CNDD-FDD. Ariko nanone CNDD-FDD irafise ubwoba bwinshi cyane kuko idashobora kuja mu matora giganwe n'iyindi migambwe kubera ko ataco CNDD-FDD yakoze ikabibona ko atamurundi ashobora kuyija inyuma, niyipfuza uwo wese ashobora kuja mu matora afise inguvu. Umushingamateka Rwasa yamwe gose ahamwe na CNDD-FDD nacancane mwarumvise ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverian Ndikuriyo ati narabwiye umuvukanya gato Rwasa nimba ico twagwaniye nawe ari ico yagwaniye naze tufatanye mu mugambwe CNDD-FDD. Ati Rwasa yaravyanse, ariko uyo mukuru wa CNDD-FDD yagabishije Rwasa ko adashobora kumutwarana igihugu nk'uko mwagiye mukunda kuvyumva muri amajambo yagiye arashikirizwa na Reverien Ndikuriyo. Ubuhoho vyabuze ibara ryahatswe kugwa aho urubanza rwashingishijwe n'umushinga amateka gato rwasa rwabayemwo ibintu bidasanzwe aho abari bagwitavye bose bahatswe kwiha inkumbi ndetse bagashwabudikira rimwe bavuga ko aho bigeze akarenganyo kari mu Burundi kadategerezwa kwihanganirwa bamwe bati abarundi mushaka impinduka ndabahebuje mudahinduye umukenyuro akari mu menyo y'intozo akari mu menyo y'intozo bakuzayo ubuhiri CNDD-FDD ntaciza twoyitega ko muti vyagenze gute urubanza rwa seneri rwasivye uko urubanza rwagenze hatanguye kuba imari kubo uburongozi bwa seneri bw'ukuri burongowe na honorable Agathon Rwasa bitwariye ngo banditse abo nabo ngo banditse imakire vyatumye rero bashaka kuruhagarika ariko bahavuye batanga isango ubwo butungane nyene babwe bavuga ko budakora ngo bwatanze isango yo kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icenda mwaka 2025 ivyo rero vyashavuje cane abarinywanyi ba honorable Agathon Rwasa bavyumvise baciye rero bakomera induru rimwe mu nyuma abacamanza baciye bakibukana bahindura isango batanga genekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 ivyo rero akaba ari ibintu biteye isoni kandi bamwe babona nk'amanyanga adasanzwe ayo manyanga yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD yo gutevya urubanza kugira honorable Agathon Rwasa ntazoje mu matora ya 2025 bishobotse na 2027 n'amatora y'umukuru w'igihugu Rwasa ntazo yajemwo ibi rero hakaba ari ibintu bibaje cyane kandi biteye agahinda benshi babona ko atabutungane abantu bo kwitega kuri CNDD-FDD kuko ivyikora byose yarabiteguye kandi irazi neza yuko gose abakeba bayo bategerezwa kwa inguvu zose kuko bazi ko atabo baje nyuma mu gihe hoba hari undi munyepolitike ahagaze neza kandi agomba gutunganya iby'igihugu. Hari umwe yavuze ati mureke mu bamuvuga ngo perezida w'u Burundi ndashimiye uretse ko we ubwiwe yivugiye kwa atari perezida ngira ngo mwarabibonye kuri ya video ari kwiyamba bamwita perezida sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yaraciye urubanza neza irarushikiriza ivuga ko ukwiha manda ya gatatu no gusambura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biteye kubiri n'amategeko ya Arusha. Ivyo bisigura ko kuva 2015 mu Burundi utagira umuperezida. Amashitani gusa niyo ari kwisonga kwica kwiba gupfunga kwangaza bikogwa n'amashitani hatazogera uwufata abantu ikivunga abahendwa bakabatuma kwica kwiba gupfunga kwangaza abatutsi n'abahutu batavuga rumwe nakarwi kihaye ubutegetsi umunsi umwe bazokwisanga imbere y'ubutungane ubwo butungane buzoba ari ubutungane butabogama ndabwira imbonerakure n'abacamanza b'imbonerakure mutazovuga ngo karagashavu twarahenzwe itegeko ryavuye hejuru nkuko umuyobozi wa Riseki Bimba yavuga kandi yaranyozwe n'itegeko yeko rero ritavuye hejuru ariko rivuye mu gitabo c'amategeko nico gituma abategetsi bo kuyubara muri kino gihe mu gihe babandanya gukora amabi ndetse no gukoresha ubutungane kuko igihe kizoshika intahe ihabwa ijambo mu Burundi haze abashinganahe b'ukuri bashobora gutunganya iby'igihugu. Mu gutangura twatanguye twumva Vanessa numwe mu bakunda gutanga ibyumviro ku mbuga ngurukana bumenyi. Vanessa ati
aha turamenye rero abandi badutuka mu magroupe kumbe abadutuka tuka turavuga ibitagenda ni imihimbiri ikora taktike zo guhemberwa ibintu batakoreye biyita ngo nabasendedefdd naba turi kumwe mu magroupe nibo badutuka turiko turavuga ibintu nibo cyabamabanza badutuka ewe man kubera iki mu Burundi nk'abo bantu badafaduhaye amazina ngo igitigiri ngo abantu barenga ngo amajana kubera iki batabafisha bakavuga n'intara baje bavamwo bakavuga n'imigambwe barimwo bakavuga n'amadini barimwo kubera iki CNDD FDD akazi kayo ijejwe gusumba ubundi buzi bwose bwo mu isi ari gufukirana amabi y'abatindi ubu butumwa buje kumushinga ntahere Veriana ayoboye CNDD FDD izo zimujeri munyegeje ko mutozirungika kubana na za mujeri zindi mutubwira ziba hanze izi za mujeri izi mujeri zimaze abarundi zutuda tudunduye izi za mujeri muriko muravuga ko CNDD FDD itabazi kubera iki mutokwafisha amazina iki ni kimenyetso yuko CNDD FDD hageze ofisiere mako iva ku butegetsi CNDD FDD ikintu cya mbere mu buzima abantu mwagiye muba indongozi zayo muzo rogreta muri kazoza gupfukirana amabi 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 muratekera ikibi mukagitekera cyamara gutwara inda kikavyara ubukene mugatangira kuvuga ngo rero ngo twagomba ngo umunyagihugu ngo buri munyagihugu wese ngo ntakwica kwirigara ngo mukaza gufata ingingo zitoteza abarundi kandi abarundi atako batakoze barundi barundi kazi biragaragaye yuko ubu CNDD FDD hageze ko ihagarika ubutegetsi bwayo burundu burundu abanyagihugu bagatora uwundi muntu ibi bintu birarenze uravye aho twasemerereye uravye aho perezida yakomeye induru ariko perezida nawe abanyagihugu bamwagiriza yuko niyavuga ngo uyu n'uyu yarivye uyu n'uyu yakoze iki nta na rimwe babahana ahubwo babaha promosiyo mu ncamake muri CNDD FDD hari ibintu bibiri kugira uharambire utegereza kuba uri umusuma kama kandi utegereza kuba uzi guhaye umugambwe muri CNDD FDD uhaye umugambwe naho wokwica umuntu uramwica ukamuherana ibi bintu nibiki uwo mugambwe ukorera abarundi ibi bintu nibiki kubera ikabo bantu tutobamenya amazina kubera ikabo bantu hatobaho itegeko rivuga riti umuntu wese afatiwe mu cyaha nk'icyo cyo guhemukira uburundi n'abarundi umwicanyi nk'uwo kuko yica abarundi mu nda umwicanyi nk'uwo aba muri twebwe amenyekanye n'uguca dutanga yuko atazosubira gukora muri leta n'imwe yabi leta ya CNDD FDD cyangwa leta y'uwundi mugambo uri wose hakabaho itegeko rimenyekana ati uri umurundi urose akazi muri leta ugafatirwa mu manyanga y'igihugu igihano uhabwa nuko uzorinda usaza udasubiye gukora muri leta n'ubunyumba kumi ntibaguhe CNDD FDD mukingira ibinyoma ariko nagomba ndababwira impera n'impera biragaruka bikajya ku mitwe yanyu bikajya ku mitwe yanyu biragaragaye yuko bamwe badutuka tuvuze ibitagenda bakatubwira ko turwanya ubutegetsi nabo nyene biba kuko umuntu akorana umwete umuntu akorana inguvu umuntu akora avuga ati mana dufashe abarundi batera imbere nta na rimwe tuvuze ibitagenda cyo yumva ngo abrakadabra turwanya ubutegetsi kubera twavuze yuko hari ahantu bitariko biragenda iyo bavuga ati ahubwo dufashe turabe ibyo bintu ibyo ari byo tubitunganye mbwa misi yose aha mu magurupe wamuca wumva baza bavuga batukana turabahinyuye mu magurupe yose ya za WhatsApp umuntu muzo kumva ariko arabasutwaza ko muri ko muravuga ibitagenda muzo cyo umenya ko ari umwe muri abo batindi abo ba mujeri izo mujeri CNDD FDD yorora mujeri CNDD FDD ipromota zi mujeri CNDD FDD yonsa mujeri iheka mujeri ikuyakuya za mujeri ikingi kibabazi mujeri iri si kosa ryabo ba mujeri iri ni kosa ga CNDD FDD itiga zishiraho itegeko narimwe rikomakoma inkozi y'ikibi nta tegeko narimwe rikomakoma inkozi y'ikibi y'CNDD FDD nta nikosa narimwe nta kintu na kimwe uza uvuga ngo uyu muntu yakoze ikosa yaba yishe umuntu yaba yanyaze umuntu yaba yabesheye ubutegetsi yaba yatwogeje ubutegetsi abucishije mu kubesha abanyagihugu ngo ibi ni iby'ubutegetsi ikintu cyose aba yakoze akora muri leta akira kuba ari umuCNDD FDD abanyagihugu bidoze CNDD FDD kamenya yuko abanyagihugu bidogera uwo muntu CNDD aha turamenye rero babandi badutuka mu magurupe kumbe abadutuka tuka turavuga ibitagenda ni iyi mihimbiri ikora taktike zo guhemberwa ibintu batakoreye biyita ngo nabasende DFDD naba turi kumwe mu magroupe nibo badutuka tukunke inzu amahera ngo bubakanwe inzu z'abana babo benshi nivyo bintu atamuhutu numwe yigeraje muri politike ashaka yuko ubwoko bwiwe butera imbere ashaka yuko afasha mu ncamake urumva avuga ati jewe ngiye muri politike ndabe yuko bene wacu botera imbere nkorera igihugu canjo ya baja muri politike ngo bibe baronke abagore benshi baja muri politike ngo bibe baronke inzu amahera ngo bubakanwe inzu z'abana babo benshi nivyo bintu bibatwara muri politike abarundi mwese ubu murabibonye aya mazina yaba abantu bafata imishahara batakoreye nta munyagihugu numwe cyangwa umuhutu numwe asanzwe yahawe akazi bisanzwe yarabifisemo uruhara atari abo bategetsi abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu b'abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu bagenzi babo hanyuma rero twaza ngaha twivugira ukuri kandi ko rero fasoni ni mwe mwabuze urufasoni mwe mwiba je hari umuntu ndiba hari umuntu n'umwe jara ababwira ngo Vanessa yatwivye twasanze nabuze ni karama ati aho yari yicaye na nasize karama nasanze yayitoye ni mwe mutagira urufasoni mwe muri abajambazi
nuko ukoresha amajambo mabi utagira ikinyabufura mu gushikiriza ibyiyumviro byawe ubundi mu bintu byose nabimaze kumviriza uvuga ibyo uvuze uno munsi byari iby'ukuri kwinshi kabisa harimo ukuri kwinshi ku byerekeye Trump ubwo sanze Trump
niwe cyaba amabanza badutuka ewe mane we mane kubera iki mu Burundi nk'abo bantu badafuye duhaye amazina ngo igitigiri ngo abantu barenga ngo amajana kubera iki batabafisha bakavuga n'intara baje bavamwo bakavuga n'imigambwe barimwo bakavuga n'amadini barimwo kubera iki CNDD-FDD akazi kayo ijejwe gusumba ubundi buzi bwose bwo mu isi ari gufukirana amabi y'abatindi ubu butumwa buje kumushinga ntahere veriyana hanyuma mu kirundi hari ikintu bita ngo kwica uruhagarara ukumva bavuga ati naka bamwisha uruhagarara cyangwa ngo yari yanyisha uruhagarara kwica uruhagarara ni ukudakora k'umuntu ngo umufate mu izosi ngo umunige ariko ukamukorera ibintu byose bimibuza amahoro mu mutima no ku mubiri ukamwicisha inzara ukamwicisha intuntu n'agahinda ukamuburabuza ugakora kabisa ibintu nk'ibi rero CNDD-FDD yishe uruhagarara abarundi abakozi bayo bishe uruhagarara abarundi baguye uruhagarara benshi bishwe n'ubukene bishwe n'inzara ibyo bibanza abantu babesha ngo barakora bagahembwa ndabarahiye uhoraho imana yo mwijuru kata muntu numwe muri bo asanzwe yabyiyitiriye atari abo bagabo mubona ejo yubaka inzu hari umuntu yanyambwira ati ahubwo dufashe ati ubu hari n'indi ngeso barivye barahejeje kubakira abana babo inzu zabo mu camake ati ubu naho bariko barubaka icyo bita ngo umwana wanje ubu rero abo bagabo bose bo muri CNDD-FDD buri mwana aza yaraguriwe amatongo n'amazu arubatse n'ukuri kw'imana CNDD-FDD yishe abarundi uruhagarara kwanza reka ndabivuge mu kirundi cyumvikana abahutu guhomvuze CNDD-FDD abahima muri CNDD-FDD umugambi wabo amahera menshi bakaba barayegeranye batanga kugira ngo abahima bene wabo mu karere bica abantu reka ndabivuge neza abahutu bo muri CNDD-FDD bishe abahutu b'abarundi uruhagarara rero twamaze igihe twumva ngo abahima bari baratwaye ubutegetsi ngo byarahase yuko ngo abahutu baronka uburyo bwo kubaho neza mugabo uno musi ko biragaragara neza yuko atamuhutu numwe yigeraja muri politike ashaka yuko ubwoko bwiwe butera imbere ashaka yuko afasha mu ncamake urumva avuga ati jewe ngiye muri politike ndabe yuko bene wacu butera imbere nkorera igihugu canjo ya baja muri politike ngo bibe baronka abagore benshi baja muri politike ngo bibe baronke inzu amahera ngo bubakanwe inzu bazabana babo benshi nivyo bintu bibatwara muri politike abarundi mwese ubu murabibonye aya mazina yaba abantu bafata imishahara batakoreye nta munyagihugu n'umwe cyangwa umuhutu n'umwe asanzwe yahawe akazi bisanzwe yarabifisemo uruhara atari abo bategetsi abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu abahutu b'abategetsi muri CNDD-FDD bafatiwe mu cyuho cyo kwiba abahutu bagenzi babo hanyuma rero twaza ngaha twivugira ukuri kandi ko rero fasoni nimwe mwabuze urufasoni mwe mwibaje hari umuntu ndiba CNDD-FDD ni inkunzi za mujeri ugomba gukundwa n'aba CNDD-FDD tutegeze kuba mujeri ukaba umusomo ukaba umubeshi ukaba umuntu atoteza abandi nibyo bintu bigaragara ibi bintu ari nk'ahamwe babandi tubwira ati genda muyandikishe mutore uyu n'umwanya mwiza wo kugera mugatora abantu mubona mwese mubona yuko bafise ukuri muri bo apana abantu bakingira ikibaba apana abantu bakingira ikibaba ibi bintu ni ikimenyetso simusiga yuko hageze yuko CNDD-FDD itanga imihoho ijana ku ijana neza ibintu birarenze n'akamara amanza kubona muri uyu mwaka wa 2024 tugifise igitigiri nk'icyo cyumvikana yuko kiba leta ku mugaragaro ibi bintu birarenze kandi abo bose nta rumwaza apfagiye mu gasho ariko ugwaruka guhamaza amashuri mwatoteje bafatwa n'inzara bagatangura kwiba guko babibona muri mwebwe base muri bo n'abasuma abanyina babo muri bo n'abasuma abana babo bagatangura kuba basuma akiba telefone mugaca mukwakwanya kumufata bamubwiye kumufunga rero abarundi navuze yuko amagogo turimo 99% n'amagogo twishiramo kuko hari ibimenyetso simusiga 99% yuko twebwe nyine ubwacu dufukirana ikibi naho yoba umugenzi wawe mwakuranye mwiganye cyangwa muvukana akora muri leta urinzi ubona yubahuza akiba abayivye wewe abayivye jewe abayiyivye abayivye umwana wiwe abayivye kazoza ubonye umuntu yubakwa agakora nk'ibyo nta bucuti abagufitiye mugabo CNDD-FDD ngo yashango ni umugenzi ngo yashango ni uwiwacu ngo erega hariho n'imvugo yo kubesha abanyagihugu yuko iyo umutindi muri bo afashwe ariko ariba bakavuza induru ngo erega ngo ngo bagomba ngo gusenyura umugambwe mu ncamake umugambwe wabo usenyurwa nuko abantu bavuze ukuri ariko bo nyine hagati yabo bariko baraganira ibyo biba bariko baraganira ubutegetsi kuri bo iyo si definisiyo yo gusenyura umugambwe definisiyo yo gusenyura umugambwe ni mu gihe abanyagihugu bababaye CNDD-FDD tanga imihoho kweri haragaze cyabi ndi mumaze mw'iminsi ngo propaganda ngo mukureho ngo Evariste ngo muzane undi mukandida absolutely not na Evariste arahakwa amajwi ntimushobora kumukorera ibintu nk'ibyo muvuge ngo mwoguma mu butegetsi muyobora abandi abarundi nimwaguma mubayobora muri iyo sisteme ni kuvuga abarundi nabo definition uko abarundi twese tuzaba turi bijuju ibi bintu birasesemo